I'm gonna go, 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 I' de volta.
Wanna
enjoy. Wena kala to koma na isangi rungwa na wena lo fetho mwana wo wilage. Tala dipendo. Why should you come away at one time? I want to go to the power you will come to my window. Hello, Captain. Hello, Captain. Hello, Magayonte. Santo, and I am back. I'm going to call.
Ha 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 Ruenge record, ruenge record, ruenge record.
Ya, dale.